Nyereka inzira yukuri. Nyereka inzira yukuri. Kuri.
Igice cicumi. Die disoreye ikimana zuba hamwe na nyina w'Imana. Die disoreye ikimana zuba hamwe na nyina w'Imana. Isenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mami tuje imbere yawe n'uno munsi mwari mu byigwa turiko turakurikirana bitwereka inzira y'ukuri dukwiye kujyamo. Mami turakwinginze ngo n'uno munsi utwigishe uduhe kugira amahigwe n'amahitamo meza yo guhagarara mu nzira y'ukuri mu gihe twerekeza kugusanganira nawe utwijarire mu bwami bwawe. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bagenzi, ndabahaye ikaze kwifatanya nanje na kino gice cya runo rukurikirane turiko rw'ibyigwa, aho tugeze ku gice kivuga ngo die disoreye ikimara zuba hamwe na nyina w'Imana. Kino ni cigwa kidasanzwe mu by'ukuri, aho kumbure kukironka hamwe no kugikurikirana ari amahirwe adasanzwe. Kandi mugenzi, naho utaragikurikirana, niba kizoba kigize icyo gihindura ubuzima bwawe cyanke niba hari icyo kizoba gifashije ubuzima bwawe, ndaguhamagarira mugenzi guca urondera uko gishikano kuri bagenzi bawe benshi bashoboka. Nkuko twariko turabiraba mu cigwa caheze inyuma, twarabonye ukuntu abantu b'ibabeli bagereranya abantu mwa kino gihe hakwihana barondeye ukuntu ubwabo bikiza bigwanako, barondeye ukuntu bacika ibyigomeke ku Mana. Abantu b'Ibabeli barirengagije imbabazi z'Imana hamwe n'amasezerano akomeye. Barirengagije imbabazi Imana yagiriye Adamu cya gihe yari aheje gucumura, kandi baranirengagiza n'amasezerano akomeye Imana yari yahaye Adamu na Eva iyaha Nowa y'ibyereke byo gucungurwa. Muri ubwo buryo bagirije Imana yuko ari Imana itwaza igikenye. Imana irenganya ibintu birabakomerera kugeza naho ibyerekeye ikimazi cyagomba gupfa mu gishingo cy'umuntu babiheba. Hagushikanira ikimazi Imana baragisuzugura, berekana yuko icyo kimazi atacyo kimaze. Batangura gushikana ibimazi babishikanira ibigirwamana byabo kugeza naho batanga ibimazi by'abana babo babishikaniye ibimazi by'ibigirwamana byabo. Batanguye gusenga ibigirwamana bitari bimwe, batangura gusenga izuba, batangura gusenga ukwezi, batangura gusenga inyenyeri, batangura gusenga kila kintu cyose umwe wese icagombye kuyisengera aba aricyo asenga. Bari bafise imico itandukanye kandi bari bamaze gusabagira batandukanye. Maze haboneka umugwi wiyumvira ati bano bantu niboye gusabagira ku isi, ahubwo reka tubakuranirize hamwe. Muri ubwo buryo haguha Imana icyubahiro, bano bantu bazoha icyubahiro twebwe. Batanguye kwigisha akamaro kerekeye ibyo gushyira hamwe, babashize mu kiyaya cy'Ishinari, maze barabereka ukuntu aho hantu ari heza ho kuba bagenzi nta kimbi kintu satanu hereye kuva kera hose yahoze afatira kabantu atari kubereka ibintu byiza birushirije ibindi kuba byiza muri ubwo buryo bamaze kwifatira ubwoko bw'icyo gihe ikintu bakoze cyabaye iki habaye igikorwa kidasanzwe cyo gushyiraho ubwami buzohora iteka ryose bugwanya Imana nk'uko tubibona hariya mu gitabo cy'itangurira igice cy'icyenda ku murongo wa 25 gushyikara ku murongo wa 27 hamwe n'igitabo cy'itangurira nyine igice cya 11 ku murongo wa mbere gushyikana ku murongo w'icyenda abatubaha Imana batangiye gukoresha amayeri hari hariho ubwoko bwobwo bucemera Imana hari hari abantu bagiha Imana icyubahiro ariko kandi buno bwoko bwataye ibanga bwifashishije ya mayeri ya Satani yo guhenda Eva hariya muri Edeni maze butangura guhenda abantu bo mu icyo gihe arabajyana babakoresha amayeri babakuramo ibiranga ijuru kubera yuko ibiranga ubwami bw'ijuru nk'uko tubibona hariya mu baromi igice cy'indwi ku mirongo cumi na kabiri ni ibi bikurikira kwicisha bugufi kubaha kwitonda hamwe n'ibindi ibyo rero barabibakuyemo bamaze kubibakuramo babashyiramo kwishyira hejuru kumva yuko nabo bashoboye kuyuka izina ryabo ryoba rurangiranwa kumva yuko ari bo bovugwa gusumbya abandi hamwe n'ibindi maze abantu benshi isinzi bacucumurira bakukumubikira kuri ino migwi yarondera kwishyira hejuru none uwatwara ubwo bwami yarinde uwatwara ubwo bwami warahagariye abo bantu bose yari Nimurodi itanguriro igice cy'icumi ku murongo w'umunani herekana yuko Nimurodi yari umuhungu wa Kushi kandi uno Nimurodi yahereye mu guhiga mu nyuma ahava abagiha bugabo ku isi yabaye umuhigi cyane ikintu gikomeye gihambaye imbere y'Uhoraho kuko yagwanije Imana amaze kubaka ubwami bwiwe bugakomera yahavuye ubwiwe yiyitwa Imana batangura kumwita ikimana zuba canke die disoreye kubera yuko bamuha ubushobozi bungana nk'ubw'izuba bavuga yuko ari we kibirengeye ari we ategeka ibintu byose hinge mu nkundire ndabibutse icyo narabwiye kuri uno mugabo Nimurodi Nimurodi se wiwe Kushi amaze gupfa Nimurodi yaciye acura nyina maze nyina acatangura gukora ibikorwa bibiri atangura gukora igikorwa cya mbere yitwa nyina wa Nimurodi ikindi gikorwa cya kabiri yakora akitwa agaca yitwa umugore wa Nimurodi uko niko uyu mugore nawe yahavuye ahabwa izina mu gihe cyo kwitwa Semiramisi acatangura kwitwa umugore w'Imana kubera yuko Nimurodi yari yamaze kwigira Imana yaca yitwa umugore w'Imana irindi zina yitwa mucamubyumva yuko yari nyina w'Imana kubera yuko niwe yari nyina wa Nimurodi yari nyina w'Imana kwitwa yuko Nimurodi yamucuye agahinduka umugore wiwe ni kuvuga Semiramisi yace yongera hinduka umugore w'Imana kubera yuko ino migwi y'abapagani imaze kuvuka yakuze hagacaboneka urukurikirane rw'imigwi y'abapagani ugiye ugakurikiza ugahera kuri iyi Babuloni yo mu gihe cya kera ukagenda mu gihe cy'abapagani bose ukuntu bagiye babayeho ugashika kuri Babuloni yo mu gihe cya Nebukadinezari mbere ukabandanya ugashika no kuri Roma ya gipagani byose byakomejwe uko gusenga umwana hamwe na nyina byarakomejwe muri Roma ya gipagani mu buryo bukomeye mbere no mu bihugu bitari bimwe aho wasanga umugore ari kumwe n'umwana wiwe uwo mwana bakamwitwa yuko ari umwana w'uwo mugore ariko kandi bakanamwita yuko ari umugabo w'uwo mugore mbere n'uwo mugore bamwita yuko ari nyina w'uwo mwana ahandi naho bakamwita yuko ari umugore w'uwo mwana nuko byabandanije bikomera biraduga kugeza kuri Roma ya gipagani babyize ruko mu gihe basenga ikigirwamana cyabo zuba baba babikuye kuri Nimurodi hamwe na Semiramisi bobo babaye byihabugabo bahambaye ku isi mu buzima bw'abapagani. Roma ya gikristo rero yahavuye ivuka ivuye muri Roma ya gipagani, ni kuvuga ngo abapagani b'i Roma nk'uko tuzobibona mu rukurikirane rwa bino byigwa mu byigwa biza bahavuye bakirisugwa bigira abakristo ku mubiri gusa ariko ku mutima mu by'ukuri batahinduwe na Kristo. Byaciye bigenda gute? Nimurodi bahavuye bamuhinduramo izina rya Yesu kubera yuko abapagani n'abakristo hari mu gihe cy'ishengero rya Perugamo tuzobibona mu cyigwa mu byigwa bizokurikira maze baca bafata Nimurodi bamubatizamo izina rya Yesu hama Semiramisi bamubatizamo izina rya Mariya. Nimurabe namwe turabe amajambo amwamye Roma ya gikristo yitwa Mariya ikongera ikayagitwikongera kiyagereranye nayo Bibiliya yitwa Yesu. Nk'akarorero hari ijambo bakunda kuvuga bavuga ngo umugabekazi w'abatumwa. Iyo bavuze umugabekazi w'abatumwa ni nk'uko baba ariko baravuga umwami kazi w'abatumwa, umuntu aganza agategeka abatumwa. Dusomye muri Bibiliya yose mbere naho twofatira kwa kano karoro ka Petero icete cya mbere Petero yanditse igice cya kabiri ku murongo wa 30 ku murongo wa 3 Petero avuga ngo umwami wacu Yesu Kristo aragahezagirwa. Mu by'ukuri Petero hamwe n'izindi ntumwa mbere na twebwe uno munsi twemeza yuko Yesu Kristo ari we mwami wacu. Iyo bavuze ngo Mariya nawe ni umwamikazi wacu mwumva baba bashatse kuvuga iki? Baba bashatse kuvuga yuko kumbure Yesu na Mariya barafise aho bahuriye haruhande yuko yokwitwa ngo ni nyina wa Yesu. Ariko murazi yuko mu by'ukuri iyo umwe ari umwami uwundi bamwita umwamikazi. Mu yandi majambo iyo bise iyo bavuze ngo Mariya n'umwamikazi w'abatumwa cyangwa umugabekazi w'abatumwa baba bariko barerekeza yuko boba bafitaniye isano hagati ya Yesu na Mariya y'ibyerekeye ku mugore n'umugabo. Ngira ngo ibyo murumva yuko byumvikana. Hari n'irindi jambo bakunda gukoresha bavuga ati umwami kazi w'ijuru n'isi. Iri muhora mubyumva byaba byavuzwe ku maradiyo mbere y'ibitabo byinshi by'amadini amwamwe ya gikristo yaguye rirakoreshwa cyane. Hariya mu byayishuro Yohani igice cya 11 ku murongo wa 15 herekana neza yuko Yesu hamwe na Data twese aribo bami b'ijuru n'isi. Mbere na Yesu hariya muri Matayo igice cya 28 ku murongo waho wa 18 yarabyivugiye neza aho yagize ngo jewe nahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi. Isi hamwe n'ijuru ni Yesu abitegeka. Haruhande yuko Maria bashaka kumwitwa yuko ari umugore wa Yesu, bagenzi ikindi kigeretswe ko bashaka kumukuza bamurutishe Yesu. Ndashaka kubabwira isano bifitaniye n'ibya Semiramisi. Semiramisi Nimurodi niwe yatanguye gupfa, maze Nimurodi amaze gupfa kahise kabivuga kiki? Kahise nk'uko mbere karatubuka no mu byandiko no mu nyandiko zimwe z'abapagani ba kera bashoboye kuba babyizera cyane kurusha uko nona bibabwira. Bavuga yuko igihe Nimurodi amariye gupfa, ibi nari nigeze kubibabwira ngo Semiramisi yarahishije ikiziga ciwe, maze ababwira yuko Nimurodi naho yapfuye yahimbiye gusuzima kubera yuko ari Imana idapfa, yagiye kuba mu muyaga, yagiye kuba mu muyaga mu kirere hamwe n'ibindi binyabugingo n'Imana iba henshi, yagiye kuba henshi. Maze muri ubwo buryo Semiramisi amaze kubyizeza, maze hari hariho igishitsi. Icyo gishitsi cyari cyarumye, cyari gishitsi mu by'ukuri biciye atabyizerwa yuko kizokongera gushamika ukundi. Niko byari bimeze, niko kahise kabivuga. Maze icyo gishitsi ngo cyaciye kimera ko ishami ry'igiti ritoto rishasha, maze baca bavuga ati iki ni kimenyamenya cerekana yuko Nimurodi atapfuye ariko agihari. Ngira ngo imigigwa myinshi yo mu gihe cya Babuloni ya kera cyo kwivuka rya Babuloni itera igarukanwa mu gihe Babuloni iri kitera yerekeza ku musozo. Iyo bari kubarakora ibintu bya Noeli hamwe n'ibindi, murabaze kubona ishami ry'igiti bazana irafitaniye isano no mu ico gihe, kubera yuko uko umwaka utashe abapagani bahora bagenda kuri ca gishitsi hamera ishami, bajanye ko ibintu bimota neza, bajanye ko amakado hamwe n'ibindi kugira ngo bashobore kubishikana ngaho. Icyo nshaka kuvuga rero ni cyahe kwa bino bintu, nuko Semiramisi niwe yasigaye ategekesha igitsure hamwe n'ubushobozi byitwa yuko ari Nimurodi ariko arategeka atagihari. Nicyo gituma kubera yuko uno mugore w'amanyanga ariwe yasigaye ahenda abantu abahendesha ibintu biriya, nicyo gituma ariwe yahavuye ashigwa hejuru cyane. Abantu benshi bahora baza kuri we bamubwira ati dusabire kuri Nimurodi, kubera yuko murumva yuko ariwe yarazi iyo Nimurodi ari. Nicyo gituma abantu benshi baza bamutura imitwaro, dusabire kwa Nimurodi, tubwirire Nimurodi, tubwirire Imana yacu nzuba ibi n'ibi hamwe na biriya. Nawe akabibashikanirayo niba barishugwa cyangwa ntibishugwe, ibyo simbizi. Ariko muri ubwo buryo uno mugore arakuzwa, mu gihe rero uno mugore yari amaze kuzanwa mu migigwa ya Gikristo bakamubatiza bakamwita Mariya, muri ubwo buryo Mariya yaciye na wakuzwa mu migu ya Gikristo. Uno munsi mbere hagusenga Kristo hakubona yuko Kristo ahambaye cyane kurusha ibindi byose, bavuga yuko ari Mariya. Mu gihe Yesu avuga ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, bobo bavuga ngo Mariya niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kubera yuko bavuga ngo Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe abononye, ngo Mariya ngo aranabona n'umunsi bazopfa. Mu yandi majambo ntago ari umuntu asanzwe, kubera yuko bavuga yuko azi byose arabona n'umunsi bazopfa. Hinge tugaruke kwa rino jambo rivuga ngo nyina w'Imana imbere yuko turangiza kino cigwa cuno munsi. Rino jambo rivuga ngo nyina w'Imana ni murabe Yesu, igituma Yesu bavuga adahwanye n'uwo bigisha. Ni murabe n'uwo Bibiliya yigisha. Yesu abisi ino migwi yakomotse mu gipagani ivuga aranyuranye cyane n'uwo Yesu tubona muri Bibiliya. Yesu wewe yivugiye ati igihe abantu igihe intumwa zari zije kuri we igihe nyina Mariya hamwe nabo bavukana mu buryo bw'umubiri baje kuri we hariya muri Matayo igice cya 12 ku murongo wa 46 gushika ku murongo wa 50 bakamubwira ngo mama wawe na bene nyiso bariko barakurondera wino hanze barabe. Yesu yarahindukiye arifata neza arababwira ati mbega tata na baba nabo tuvukana ni bande? Yesu yerekana umuryango w'iwari barababwira ati ngizi ntumwa nibo bene mama nibo mama aravuga ngo mama na bene mama nabumva ijambo data yantumye bakayizera. Bagenzi, nta wundi muryango Yesu Kristo afise ni wewe hamwe nanjye. Muri ubwo buryo ducika ishengero twese twishize hamwe, ducika umugore adasanzwe kandi agororotse aboneka muri Bibiliya hariya mu byahishuro Yohana igice cya 12. Ntago uno mugore avugwa afitanye isano na Mariya. Namaze kumva yuko Mariya avugwa mu migwi ya Gikristo, namaze kubabwira iyaba niyo akomoka kuri Semiramisi, kandi nicyo gituma bamushyira hejuru kurusha ikindi kintu cyose. Bagenzi, Babuloni ya mbere iriko igarukanwa muri Babuloni yo mu gihe cy'iherezo, ni kuvuga ngo kugira ngo Babuloni yo mu gihe cy'iherezo irimbuke neza igomba kubanza kuba Babuloni nyene nyezina ihambaye. Uko imyaka igenda ihera bagenda batora akantu ko mu Babuloni ya kera bakazana muri Babuloni yo mwa kino gihe, yiyitirira ngo idini rya Gikristo. Bafise amazina meza, amwamwe akaba amazina y'abarugutano yo gutuka Imana, kubera yuko akaranga ka Babuloni ya kera kuva ikivuka kari akuko bigereranya n'Imana, biringaniza n'Imana. Rero ubu rero turashobora gufata ingingo nono hiboneka. Turamaze kubona umugwi wakomotse uhereye kera uvuye kuri Satani, kandi atahandi uriko werekeza atari kurimbuka. Imigigwa yose ikogwa mwa kino gihe irafise aho yakomotse. Hago abantu bifatanya nabo, ariko kandi igihe ntabwo kirarengerana. Nicyo gituma mugenzi ndaguhamagarira kubandanya ukurikirana kino cigwa kugira ngo ushobore noneho kumenya byinshi birushirije ibi. Kandi ikindi kintu ndakwibutsa, mu gihe uraba buno butumwa ndaguhamagara ngo ntubyigumize ko, ariko ukore iyo bwaba kugira ngo bushikire bagenzi bawe nabo bamenye iby'ukuri, babe mu mwiza, baze mu muco wa Yesu Kristo utangaje. Bagenzi, nimwakire ijambo ry'Imana.